Guys, welcome to my YouTube channel. This is Awandelutuli. Thank you very much for subscribing to this channel, man. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Please tell your friends to tell their friends and their friends to tell their friends that they should subscribe in this channel. Namhlanje, we just want to talk about something. Abantu ngiyazi ukuthi they've been telling me that Awande, can you please tell us ukuthi mhlawumbe how can we write a book? But namhlanje ngizokhuluma ngokuthi ene uyibhala kanjani inoveli noma indaba emfushane. Ngizobheka nje lezo zinto zombili. Esingisini siyaye sithi novel and a short story, right? So we'll be looking into that. How do you write inovel? How do you write a short story? Ngizobe ngikwenza kokubili ke, all right? In Zulu. Okay. Okay. Mhlawumbe ngaphambi kokuba ngingene kuyo i-content yanamhlanje, mhlawumbe ngiqale ngiyichaze le ukuthi mina-ke ngingu-Awande Luthuli, njengoba nazi, okay? Ngingumbhali-ke wencwadi Uthando Lweqiniso. Ngizobona ukuthi ngiyifaka kephi la kwi-video, kodwa nizoyibona nje incwadi, ngizokwazi ukuthi ngiyifake isithombe sayo so that nizokwazi ukuthi niyibone. Yeah. Ngingumbhali wencwadi Uthando Lweqiniso. Abanye ke benu bayazi ukuthi ngibhalile incwadi. Ofuna ukuyazi, ikhona ke ilinki la ngenza i-interview. Ngifakile ilinki la ngenza i-interview la kwi-description. So ikhona ilinki. Ngenza i-interview oKhozini, ngenza i-interview ka-Radio Sun South, ne-video nje encane ya 2 minutes. Ngiyichaza khona incwadi. Uma ukuthi ufuna nje ukwazi ukuthi ngabe incwadi Uthando Lweqiniso ikhuluma ngani or ikanjani nanokuthi itholakala kanjani. Namhlanje-ke ngizokunikeza amaphuzu engicabanga ukuthi yiwo angisebenzela mhlazane ngibhala le ncwadi le Uthando Lweqiniso. Okokuqala, nazi-ke izinto wena ekumele uzazi uma kuwukuthi ufuna ukubhala njengombhali. Okokuqala-ke, kumele wazi ukuthi ufuna ukubhala ngani. Kungabe ngeyiphi wena le ndikimba ofuna ukugxila kuyo? Mhlawumbe ke omunye uzobe eseyabuza ukuthi ngabe kahle kahle ngabe yini indikimba. Indikimba ke yigama elilodwa noma amagama angevile kwamathathu achaza umongo noma ingqikithi yendaba yakho. So mina ke mhlazane ngibhala incwadi le Uthando Lweqiniso. Ngangifuna ukubhala indaba ezoba nendikimba eyodwa kodwa enezigaba ezahlukahlukene kanjani. Ngathatha nje indikimba ngayenza isihloko sencwadi Uthando Lweqiniso. Uthando Lweqiniso, abantu uma becabanga ngothando, isikhathi esiphila kuso, Nkosi yami. Abantu uma becabanga ngothando, bacabanga uthando, bacabanga ubudlelwano babantu ababili. Kwangasiyo into ke engifuna ukugxila kuyo, kodwa futhi angisho ukuthi angigxilanga kuyo. So njengoba ke Uthando Lweqiniso, abantu, you will see uthando, abantu bobudlelwane ababili ukuthi luba njani uthando lwabo olwabangani lona. Umndeni wona uthando lukaNkulunkulu lona, ngoba kahle kahle lonke uhlobo lothando lungena ngaphansi kothando lukaNkulunkulu, ngoba umuntu waqala wasithanda kuNkulunkulu, konke kokunye kuyalandela. So konke esikwenzayo sikwenza ngokubheka uthando lukaNkulunkulu. So uma ngithi uthando lweqiniso ke, ngangifuna ukubheka izigaba ezahlukahlukene zothando. Yingakho ke ngayenza kanje. So sengisholo ukuthini? Sengisholo ukuthi nawe ke iyona-ke into ongayenza lokuthi wazi ukuthi ingabe eyiphi wena indikimba ofuna ukugxila phezu kwayo. Okwesibili, kumele ke ubhale phansi lokho okubalulekile ofuna ukuthi kwenzeke endabeni yakho, isahluko ngesahluko. Uma uthi indaba yakho nje ufuna ukuthi ibe nezahluko eziyishumi, uzobhala ke ukuthi kusahluko 1 kuzokwenzakala u 1 no 2 no 3, kusahluko 2 kuzokwenzakala u 1 no 2 no 3, uze ufike kwisahluko seshumi noma ku chapter 10. Uma kuwukuthi indaba yakho emfishane, uyabhala nje ukuthi okay, nazi izinto engifuna zenzeke kule ndaba emfushane. Kuyazwakala. I think lo nto leyo mhlawumbe ke iyazwakala. Le nto ke siyibiza ngani? Siyibiza ngokuthi uhlaka noma amalungiselelo In English, we say it's a planning, right? So, ibalulekile ke lento leyo ngoba lokhu ke kuzokusiza ngokuthi ungaphumi esihlokweni obufuna ukubhala ngaso noma kwindikimba obufuna ukubhala ngayo. Ngoba ke mina ngiyakhumbula ngonyaka ka-2016 ngangenza u-grade 11, 2016 and 2017. 2017 ngangenza u-grade 12. Ngake ngazama-ke ukubhala ngenye ngibhala enye inovel. Ngiyakhileke emqondweni wami le noveli le kuyinoveli ngangiyithanda leya noveli namalingiswa bakhona ngangiyithanda leya noveli so ngilokhu ngibhala ngilokhu ngibhala ngilokhu ngibhala I think ngathi ngifika kusahluko 4 or 5 ngavele ngaphuma kwindikimba engangifuna ukubhala ngayo yagcina ingasayiyona lento le ebengifuna ukuthi ibe yiyona yagcina ingasahlangani hawu sekwenzakalani manje so yingobani yingoba ngangazange ngiwenze amalungiselelo kubalulekile ukuthi wenze amalungiselelo wazi ukuthi okay uma ngisuka la ngingena la uma ngisuka la ngingena la okwesithathu usungaqala ke ubhale indaba yakho uma usukwenzile lokho esengikubalulile kodwa ke nakho-ke okumele ukuqaphele zijwayeze amagama angajwayelekile zijwayeze izaga nezisho zijwayeze izifenqo indaba imnandi ngalezo zinto lezo esengizibalulile amagama angajwayelekile izaga nezisho izifenqo uthi ukudlala nje ngolimi uyabona kubonakala ukuthi uyabona sifunda indaba la yesizulu kuyazwakala ngakho-ke mhlawumbe into engakusiza uma kuthi mhlawumbe wena awuzange uzijwayele izinto ezikanje yiba nenqolobane yiba nesichazamazwi yonke izinto zakho zoba papapapa okwesine-ke bafethu ake sikhulume-ke ngabalingiswa bakho uma ke ubhala indaba emfushane balekela ke ukuba nabalingiswa abaningi uma ubhala indaba emfushane uma ubhala indaba emfushane nje ngingathi uma beyihlana abalingiswa sekwanele kodwa uma ubhala inoveli ungaba ke nabalingiswa abaningi kangangokuthanda kwakho ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe lelo phuzu lelo libalulekile abalingiswa bakho kumele ubabheke kungabi nje yonke into ibe ndawonye kanti ubhala indaba emfushane uyayizwa leyonto okwehlanu-ke okunye okumele ukuqaphele ukuthi indaba emfushane yenzeka endaweni eyodwa ayinayo lento leyo ayinaso isimo sokucocoma njengoba kwenzeka kwinoveli so yenzeka endaweni eyodwa indaba emfushane kanti kwinoveli kanye nakumdlalo-ke isikhathi esiningi kwenzekala ezindaweni ezahlukahlukene ngamanye amazwi iyacocoma ngikwenzela isibonelo uthando lweqiniso inoveli ebhalwe uSamkelo Awande Luthuli yenzakala endaweni ebizwa ukuthi ikwaqoloqolo iphinde yenzakale endaweni yasothuthwini yenzakale endaweni yasesayidi ePort Shepstone emashisini yenzakale endaweni yasethekwini ebhishi yenzakale endaweni yasePietermaritzburg ngokubala nje izindawo ezimbalwa inoveli le ethi uthando lweqiniso eyenzakala kuzo so uyabuka-ke ukuthi ene inoveli iyagcogcoma futhi iyavuma ngeke ize ikwazi awucabange nje uthi uyabhala njalo ubhala into ka-7 pages ngiyalinganisa mhlawumbe indaba yakhe emfushane uma yiwu-7 pages abanye ngeke ngibabone benze o-4 pages 7 pages but ngithanda leya-7 pages ngoba iy'ndawo ey'ningi bafuna u-7 pages angisho kanjalo awucabange ufunda into ka-7 pages ukuyikhasi lokuqala uyafunda indaba yenzakala la eMaritzburg uye kwikhasi lesibili siseThekwini ihawu isiseCape Town hawu yabona kuba nje indavundavu nje so kuhleke ukuthi uvele uyenzele endaweni eyodwa ingacocomi indaba yakho naku-ke uAwandeluthuli yena ayaye akuthande ukwenza uma ebhala indaba emfushane. Indaba emfushane, okokuqala, ngenza ngosuku olulodwa. Ngikwenzela isibonelo, ngabhala indaba emfushane la umqondo wayo ngawunikezwa uLindo. Indaba emfushane ithi inkiyankiya. Le ndaba emfushane yenzakala emshadweni, iphelele lapho. Kodwa-ke inkinga-ke ila, uma yenzakala emshadweni iphelele lapho, mhlawumbe ngiyalinganisa, mhlawumbe umuntu oyifundayo uzongaqondi ukuthi kahle kahle size sifike emshadweni sifike kanjani. Sekumele-ke ngimenzele ukuthi sifike kanjani emshadweni. Ngizokwenza lokho ngokwenza njani? Ngokujeqeza emuva ukuthi size sifike nje emshadweni, le nto le ibisukaphi? Uyayizwa leyo nto? Kusukaphi njengoba size sifike la? Sekukujeqeza emuva lokho. Kodwa hhayi ukuthi indaba isuke le kude izizofika la, cha. Indaba yenzakala namhlanje iphelele lapho. Kodwa akumele ibe igcogcome kakhulu, akumele yenzakale ngezinsuku ezahlukahlukene eziningi kakhulu, izogcina ingasekho mnandi indaba yakho. Nakho ke okokugcina engifisa ukuthi ngidlulise. Kumele ukhethe ukuthi uzobhala kanjani. Wena uma ubhala uba ngingayibiza ngokuthini, ngingayibiza ngokuthi narrator, ngokwesiNgisi. Uba uma ke ubhala kumele ukhethe ukuthi yilona luphi, iyona yiphi ke indlela ozobhala ngayo. Abanye baye bathi babhala in third person. Uma ke ubhala kanjalo ke ilapho sithola khona lowo mhlawumbe ke obhalayo azi yonke into ngabalingiswa abakhona, wazi ngisho imicabango yabo. Uyazi ukuthi uLindo Kuhle othalakala endabeni wenze u-1 no-2 no-3, uzama yena wenze u-1 no-2 no-3, uma elele uzama uphupha kanje kanje ucabanga ukuthi nokuthi, uyayazi yonke le nto leyo. Kodwa lo osuke ezobhala in first person isuke yena sisuke sithola sifike simthole e-narrator, siphinde simthole elingisa noma engumlingiswa endabeni, kuyena umlingiswa omkhulu kahle kahle. Yilokho ke ngicabanga ukuthi mhlawumbe iwona amaphuzu ezinto engicabanga ukuthi uyazidinga uma kuwukuthi uyabhala. Yizona-ke izinto engithi mina zangisebenzela mhlazane ngiqala ukubhala inoveli. Namanye-ke nezinye-ke izindaba ezimfushane esengizibhalile ezizophuma nje kungekudala. Yilokho nje ngicabanga ukuthi mhlawumbe wena uyakudinga. Ngibonge kakhulu ngokuthi ubuke kuze kufike la. Ngiyacela ku-subscribe, uphinde ukomente, ulike le video, utsheleke nabangani bakho phela, batshela abangani babo, abangani babo batshela abangani babo ukuthi beze la kwi-YouTube channel ka-Awande Luthuli. Ngibonge kakhulu. I'm out.